iyo programme iri hagaze ku kuma dokima 8 zijanye n'intambwe 8 ukorera ku muco mu bijanye no gutunga amafaranga ya leta biba bigaragaye uko Burundi buracyafise ikibanza kiri inyuma mu bijanye no gukoresha amafaranga mu muco transparence budgétaire mu gifaransa. Izo dokima rero izo ntambwe n'umunani bwa mbere hari ico bita raporo préalable au budget, ni ukuvuga yuko hategeza kuba ico bita raporo y'intangamarara kugira abantu baronke ikingene bayiharira ku bijanye n'imigambi n'ibindi byogenda. Hanyuma ugira kabiri hagaca haza projet de budget de l'exécutif, ni rya budget ija mu nama nshikiranganje kugira iharirigweyo. Ubugira gatatu haca haza budget ya approuvé, ni ukuvuga igitabo cha budget inama nshingamateka yahaririye ko cyemejwe n'abandi bashobora kuba kumere baterereye. Hanyuma ubugira kane haca haza icyo bita budget citoyen, c'est une voie budget abanyagihungira n'ibishasha kumbure, ni voie budget yanditswe mu buryo bworoshye kugira n'umunyagi muto umunyagihugu hari wese ashobore kuyitahura. Hagaca haza amaraporo aza arasohoka ku mezi atatu hagati y'umwaka ingene amahera ariko arakoreshwa. Mubwira gatandatu haca haza bimwe byisubirwamo inyuma y'amezi atandatu, revision budgétaire, byose ni ibintu bitagikorwa. Hagaca haza ubwindwi raporo iheza umwaka ikorwa mu bushikiranganji nyene byagenze. Ubwo umunani hagaca haza raporo d'audit, raporo y'isuzuma ikorwa n'abandi za cour de compte n'abandi bantu. Iyo isuzuma rikorwa n'abandi atari muri minisiteri kugira barabe neza ingene byagenze. Yaho rero turiko tuba tuti niho twa turiko turatera imbere. Ubu rero turabona nk'iyo raporo préalable bije mu bisanzwe ijya navuze y'intangamarara yabwiza ko yabonetse mu kwezi kwa gatatu, mu ntango wa gatatu, abantu rero bariho baterera. Mbega ibi byoje imbere gusumba ibindi ni ibihe? Izi raporo préalable bije yagiye gukura ibintu byibonekeza mu bihugu usanga abashikiranganji biga bya leta amaminisiteri umengo n'abantu bagiye gusaba umengo bagiye gusaba umwami ati twe dukeneye bagacagenda akiherera nabiwe wewe muri ambulance ntitukurengejaya none byafatiye kuki? Byafatiye ku migambi y'igihugu? Ibyo rero ni natwe kugira abantu babimenye kenshi ugasanga rero abantu bishigarije arabashikiranganje bishigarije arabazokoresha mu bindi cyane ndenda bya byo kunyuruza ugasanga biko bifatiraho cyangwa tutiza muraza raporo y'intanga abantu banze bavugane ibije imbere gusumba ibindi ibijyanye n'amakuru nizo yemeza amaroso atazoboneka gute, mbega amadini dufisangana gute, azoruhiwe umwaka bizogenda gute, mbega ibarabara ryihuta cyangwa ikintu cyihuta kirembeje abantu, ni kihe kiri priorite? Abantu bakagira gute hamwe umushikiranganji yumva yuko agiye gutegura budget yumvise ibintu abantu barahaba n'imigambi yavuze gusumba iyindi. Kuko twama tuvuga tuti amahera yamara make mbwa tukenera vyinshi mbwa bo kuyatwiyo no kumenya ibije imbere y'ibindi ntibyihereranywa ni n'amashyaka bivuze kwa wari n'uwo muco mwiza bujya rero konseri miza iza gutegura ibintu byahiye kandi niyo iyo mu n'amashyaka nshikirangandi yategereza kuba nk'ubu bayerekanye kuva mu kwezi kwa kane mbe harimo iki abanyamakuru abashingamateka bakaba barayitora bakaba baritegura ibyo bazobaza bakaraba. Hanyuma se budgétaire rero akavugwa vyinshi na raporo y'umwaka uheruka n'iki byose, ariko rero turacari inyuma. Niyo bishiza wasangije mu mwanya muto bagenda hira gute nkubatiriza guharira n'abashikiranganji baraza muri ibyo by'ubwambere. None umushikiranganji w'ikacarita sibe yo cabikora byo wenyine mu burimyi n'ubworozi, none umushikiranganji w'ikacarita azodukorera iki? Ubu transport murabona iby'ama transport ngene biturembeje, azodukorera iki wa transport? Amabara azotugirira munaya ni igishya agira tugirire ibi bitoro mbese stratégique bazoyitubakira uyu mwaka. Ni ibitugoye, ni ibigira bigori, bidusigurire igituma ibi ari byo bibaye byinshi gusumba, tutageza aho ntibikunda.